hariho umupapa akuze vrema n'umumama baheruka kubura umwana. Uyu mwana rero benshi muraza kumenya byinshi kuri byo, twahisemo kwishikira rero yamubuze mu myaka ya kure gato, ariko aracyafise icyizere yuko umwana we akiri muzima. Mbega bimeze gute, byifashe gute? Isaac TV twaje rero kugira tuyage n'umutama n'umupapa mu buryo bwagutse cyane, twumve ingene abivuga.
Yitwa Mapendo Sofia.
Mapendo Sofia.
Yego.
Okay. Yatakaye igare, yatakaye gute muri situation yahe? Mu Giswahili bavuga katika mazingira gani?
Yatakaye turiko turahunga muri 97 turi muri Kongo.
Urabona abantu barimo bariruka, umwe acaha wundi agaca, nta umenya uyu wundi yaciye kandi ni mu gihugu tutazi. Turagaruka ariko wenda mubura kuva ubwo umunsi kugeza n'uyu munsi. Nawe ndabona nta inkuru ye ndayumva nk'uko nyine
uko kumva neza yuko reka tumurondeze kumbure ashobora kuba gihari. Nuko mugikura icyo cyizere muko mugikura kuba igi mutoka ishira mutwe automatiquement kuko imyaka yabaye myinshi kuva bavuze kuva gihari.
Kuva muri 97 ariko hari inkuru muri Demere ndafise musaza wacu ubu ari muri Malawi. Niwe yigeze kutubarira ko yigeze kugenda gutemberera muri Angola, avuga ko yamubonye. Umva nawe ntituri kumwe yabitubarira ati narigeze gutemberera muri Angola ndamubona Mapenda, ariko ntitwasubiye kumubona nawe kubera ari muri Malawi.
Isaac TV.
Amahoro y'Imana bare namwe bakozi ba Isaac TV aho muva mu Kagera. Uno munsi rero twaje mu Kamenge muri ca gikorwa nyene, ni muri bya bikorwa nyene kama tubazanira iminsi yose turarondera exclusivité amakuru avuga hirya n'ino hama tukayabashikiriza hama namwe mukaraba icyo mukora. Uno munsi rero twagendeye mu Kamenge, hariho umupapa akuze vrema n'umumama baheruka kubura umwana. Uyu mwana rero benshi muraza kumenya byinshi kuri byo, twahisemo kwishikira rero yamubuze mu myaka ya kure gato, ariko aracyafise icyizere yuko umwana we akiri muzima. Mbega bimeze gute, byifashe gute? Isaac TV twaje rero kugira tuyage n'umutama n'umupapa mu buryo bwagutse cyane twumve ingene abivuga. Naha deja twashitse Akim Junior, welcome. Ariko tumwana we yatakaye mu buryo butangaje. Tava deja rero turindiriye papa. Ni sawa?
Ni sawa.
Meze neza? Te musaza. Mama, ni mori? Regenda.
Karibu.
Merci. Ok. Bakozi ba Isaac TV tuza twashitse twamushikiriye papa ngaha hamwe na mere. Kumbure reka ntawe mukuramutse mutama ndabaramukije.
Yego, nanjye ndabaramukije.
Ni sawa?
Ni sawa.
Amazina yanyu tugiwe?
Nitwa Karimu Nshuti Ponsien.
Inde?
Karimu Nshuti Ponsien.
Mm-hmm. Karimu Nshuti
Ponsien.
Ponsien. Amazina y'abatama bize kera. Mama namwe?
Nje nitwa Rukundo Jeanne, bakunda kunyita Mama Didiane.
Mama Didiane?
Yego.
Lidiane?
Didiane.
Didiane, Mama Didiane. Okay, sawa. Mwe na Mama Didiane rero na Rukundo Ponsien.
Karimu Nshuti.
Ponsien. Ponsiano. Ya mkirundi?
Ponsiano.
Mkirundi chavuga Ponsiano. Utama mwe mwize kere?
Oya, na mashuhuri ni primeri gusto. Eko.
Mutama, niko ga, reka, duhere gato, muri kahise kiwawe. Umuntu ari ubwambere akikubona, ashobora guca yibaza ati, Mutama yavukiye he? Numuntu wa hehe? Arabusagara abanyamuyinga abanyamuramvya abahehe? Wowe neza neza wavukiye hehe? Wavutse ryari?
Njewe navukiye mu Kayanza muri 46 ahantu yitwa Ibubezi ba Kayanza, inyuma y'imangazini zo mu Kayanza. Navukiye hanyuma ndahamara amezi angahe, papa cabangaje agenda gukora muri miniere y'abazungu k kera dans le temps belge.
Ndumva uraburiye tugize ugushaka numwe tusikize ku myaka ingahe
ubungeze donc ndo muri ega je servo nikora
no muri 46 no kuvuga afite imyaka 76
araburiye kwera ariko mutora kugihagaze neza ubuvisiya none mutama aho nyene turacyari mu gutera inkuru gato aba jeune biki gihe cyangwa se abana biki gihe cyane cyane tugiye turebe twavutse vuba usanga umwana yifitse nk'imyaka 15 ugasanga angana n'umuntu ugasanga no mu jeune afite imyaka 20 angana n'umuntu afite imyaka 30 ugasanga nyine yarakuze ikibiri nyine imibiri ngiyo nibiki kera mwafungura kumbure aba jeune bo bagatagifungura nkawe ufite imyaka 70 ninga ariko uracyahagaze neza urumva ariko umujene uriyashikana imyaka 70 ninga sinzi uko azobangana nibiki mwavura kero
umba je sino kugira menshi kuko papa yakuze n'abazungu kera urumva hari yo cubita iposho mu kirundi nawe uko no bivuga kera hari abantu bakeya donc umuntu yagira nk'itongo riva nkari kagira nko ku metero 300 n'ibindi ugasanga araharima n'ahandi atarima urumva rero hari ibyo kujya general hari ibyo kujya
kuri ubu birahari
ubu kubera yuko birahari wi kubera yuko bisangira benshi mu muryango biragoye donc sangire nimba wajya isani yuzuye ubu wari wenyine umubaye babiri urumva araba ico bita changement
wabonye abami bangahe
abami nabonye en general nabonye mwambutsa n'umuhungu wiwe nta wundi nabona noshora kukubwira ngo iki kuko urumva yuko ndakubwiye automatiquement ndakubwiye yuko je navutse maze kuvuka data bangaje muri Congo ubwo rero ibindi bisigaye nzibyo muri Congo nawe nyine muri Congo nzibyo muri je Kamine nta bindi
sawa karagaciye mu story gusa gato kugira tumenye background ya Butama hama reka tugaruke no kwa mama gato mama je narose inkuru narose amakuru y'uwanyu yuko hari abavyeyi bafise intuntu bafise agahinda bafise umubabaro udasanzwe wo gutakaza umwana ariko benshi tuvuze gutakaza umwana baca babibona mu yindi sansa like umwana ariko arakina mu ibarabara aratakara twamubuze tuko turarangisha niko bimeze umwana wanyu kwanza duhere ku mazina yiwe yitwa nde byagenze gute
yitwa Mapendo Sofia
Mapendo Sofia.
Eko.
Ke yatakaye gari yatakaye gute mu situation ya mu Israel bavuga katika mazingira gani?
Yatakaye turiko turahunga muri 97 turi muri Congo. Niho ya pote niho yatakaye yaburanye na papa we bari kumwe na papa wiwe. Eko.
Yatakaye afise imyaka ingahe?
Yatakaye afise 19.
Imyaka 19. Okay. Papa rega tugaruka iwa urumva ko aturungitse wabati yari kumwe na papa wiwe mwari muvuye
twari tuvuye mu Rwanda guhunga iriya nduru zo mu Rwanda munyuma enfin ntitwari kumwe we nabonye asanga gusa ahantu yitwa Ruvunge nimba bahita ngo ike hana Ruvunge kabisa ariko yari muri kandi refugee aho nyine iruhande yaho nabonye asangaho hanyuma nyuma asanzeho ahageze rero turamurongoza aba basore rero bamushimye baramutwara umugabo amaze gupfa wiwe kuko baraduteye hariya tuca turimuka rero turajana nawe tujyanye nawe tugera muri za Angola donc n'umwana yari afise yapfiriye mu nzira kubera kubura nyina bon tugeze muri hafi ya Angola rero niho twinjira we urabona abantu barimo bariruka umwa cha wundi agaca wundi agaca na umenya uyu wundi yaciye kandi ni mu gihugu tutazi turagaruka ariko wenda mubura kuva ubwo umunsi kugeza n'uyu munsi nawe ndabona nani inkuru ye ndayumva nkuko nyine umuntu yabimbwiye rimwe ashize nk'imyaka ingahe 5 6 gutya
Mapendo Sofia. Mama, your confidence, your kumurondeza muriko muyikura. Confident like uko kumva neza yuko reka tumurondeze kumbure ashobora kuba gihari. Muriko muyikura icyo cizere muriko muyikura. Kuba igi mutoka ishira mutwe automatically kuko imyaka dizibaye myinshi kuva bavuze kuva gihari.
Kuva mayo na nseti ariko hari
inkuru. 9 nini?
Hari inkuru muri Demere. Dafise musaza wacu ubu ari muri Malawi niwe yigeze kutubara ko yigeze kugenda gutemberera muri Angola avuga ko yamubonye umva nawe ntituri kumwe yabitubara ati narigeze gutemberera muri Angola ndamubona Mapendo ariko ntitwasubiye kumubona nayo kubera ari muri Malawi nibyo yatubariye urumva inkuru yo tuguma twishiramo usanga nari muri Angola nyene kubera nawe yavuga ati Mapendo namwumvise ko ari muri Angola
Mapendo ashobora kuba ari muri Angola. Isaac TV rafite aba fans benshi bari muri Angola, Malawi n'ahandi bakurikirana Isaac TV. Ariko aravuga ngo arabantu bashobora kuba banamuzi banashima ariko bashavuga ati none two mumenya gute ko Mapendo ari benshi. Nta ni foto yiwe mufise gura tuyerekana.
Nta nimwe.
Nani foto
muri cyo gihe twari vide mana yake twaba muri uri ya makambi twari trop vide twaje atanda kimwe dufise mu ntoki. Nta foto nimwe amafoto menshi twayasize muhira ayandi turayata mu nzira nta foto nimwe dufise
papa wuje warufise abana bangahe
nayifite abana 9 hapfuye batatu hatakara umwe ubu nsigaranye 5
Abatanu bo barahari urazaho bari
ndazaho bari bose ndazaho bari
abo bose nta numara kugira inkuru ko yigeza namubona
mama nta numwe nta numwe
none mama papa aho rero final match aturungika rero ni Mapendo wonyine ni atubona aca avuga ati ndababonye bata
yego
abo ni bo kazi gacha kahaba
ko no gutwara ifoto yanje cyangwa ifoto y'uyu mubyara we ntabindi
okay reka cyo duvuga birakwiye kumva neza yuko Mapendo ahari hose ababyeyi baracyamukeneye baracyamukumbuye urumva yuko ariko je sinoza ko yomara iki gihe cyose nonye natararandiza ababyeyi
nuko kuko yagiye ari muto twatanye ari muto kandi nta namashuri yari bwatangire yagiye atangiye premier année tuca turiruka urumva rero nicyo gituma ndakeka yuko tutakibonana kubera yuko nta sinzi byabaye hanyuma sinabizi ndabibona uko
reka mama dufashe gato kumire na papa araza kukadufasha ko gato Mapendo ashobora kuba ari baturaba basanga kubera papa avuze ati yagiye akiri muto ariko urumva yarakuze kamere imyaka 19 ntiyarakiri muto cyane bo ubwenge bwa dubu burakora neza nihe action Mapendo bishitse n'ividika namushikira cyangwa se abamwegereye buca bamwibukira ko mwohuriza ko we na Mapendo mwibwiye na Mapendo kuko hari ingene usanga umuntu afite histoire yavuga ati je ndafite histoire yanje uku nuku 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 rwari ibintu yaciye mu kuno kuno ugasanga yarabyigereye nk'umugenzi ugasanga umugenzi ararabonye iyi video ni kahe ka histoire muhuriza ko na Mapendo ku buryo umuntu wese akumviza avuga ati kumbe n'uyu Mapendo voila cyo tumu ni histoire kumbure ngo tubwira mu majambo make yo tuma Mapendo hari aca avuga ati vraiment automatiquement ndi kumwe na
Mapendo cyo tumuzi ko mapendo bundi no umubonye no umuntu w'inzobe gose aja kumera aja kugira ponki y'abametisi ni inzobe gose cyane kandi kintu arakunda gutwenga ari hose aguma twenga kandi akaba nakundana gose cyane cyo tumwibukirako.
Okay. Papa wera kana ukongera ko ngaha naka ikantu umwikira ko mapendo
mapendo en general numuntu akunda kuvuga cyane menshi.
Akuna vuga Kiswahili ikirundi ururimi rw'urundi
ubu nkeka ari mu zindi ndimi nyinshi kuko ubwa mbere tukizana na yarazi Kirundi gusa. Twatanye n'igiswahili ntacyo n'igiswahili yarakizi nizo ndimi zibiri yarazi nta zindi.
Okay, urumva rero mapendo akunda kuvuga Kiswahili n'Ikirundi uko biri kose rero video irashobora kumushikira akiri muzima Imana izomuzana gatuvyizere izomuzana kuko ama TV yacu turabizi ashika kure arabwa n'abarundi benshi bari muri iryo bihugu kandi Imana izobigira neza tuzomuronka sibyo gamutama ndibaze iyo confidence urabifise na
je ndizera Imana cyane kandi ndi umukristo yemeye.
Sasa mama akajambo gagasuni karuki kanyuma kugira duse nk'abasozera kiganiro kuko message twashaka la situation mapendo yatakayemwo niyo nashaka kumenya kuko je nkironga inkuru bamwe ati numuntu yatakaye mu ma situation atatahuritse ukuntu
nabyo menya kuko jewe ukuntu mapendo yatakaye nabivuze kare. Donc twaratewe na Angola turi kuri frontiere turindiriye yuko twinjira muri frontiere muri nuze muri Angola twaranagezeyo hanyuma rero muri ico gihe twegwe na bamapendo twari mu kantu kagakambi turasanzara kubira amasasu dusanzaye kubira amasasu rero mapendo afata inzira yiwe nanjye mfata iwanje niko twatanye kuko mapendo yagiye ari kumwe na mubyara we nawe nyine bageze imbere baratana umwaca gushe undi ya droite babura byose rero mapendo ndagenda nasubiye mbujimayi twarasubiye nakubwiye tugenda haba edia haseer yaza gutwara impunzi mu ndege dusubiza muri mbujimayi ndavuga ati reka ngume hano muri mbujimayi noneho umukobwa azonsanga hano turarindira turabura niho rero abarundi rero bagize revolt ati twereka aho turima basi ya kugira ngo muze mutugaburire iby'ubuntu batwereka aho turima ku birometero majana ya umva twagiye ni ntuze ni treni hamwe n'imodoka tuza tugera aho hantu rero aho rero twahavuye ejo bundi muri 2005 nk'uko nakubwiye nibyo.
Okay, sawa mwavyumvise mama mu gusozera akajambo ka nyuma usozera ko nakare
kagasanga kanyuma twosoteraho niba kiriho ko yo bitumenyesha cyangwa ko abantu babo bamuzi uwo mubarira yuko ababyeyi biwe bariho nababyara biwe nabo bavukana kandi ko bifuza kumubona cyangwa naho yo batakiriho akaba harasigaye nk'ibisanira byiwe nk'abana bumukomoka ko nabo byo tunezereza twumvishe yuko afise umuryango yasize.
Okay, papa, reka nawe ndagusoza ariko wewe naho dusozera ndaguteba ko gato. Kubera ndumve ngo ufite utuntu twinshuze. Kuva mu gusozera tuko turasozera. Wewe warabonye ingwano. Hari abantu usanga gushaka kuri no mwanya bica bafata umwanya bakicara ugasanga umuntu nyine ko ari yumvira ibintu by'ingwano byo kugwana. Akabi ndazi ko ingwano birimo utubi twinshi, akabi kenshi. Kaboze uhuye n'umuntu agwira ati genda kumbuye nk'amasasi cyangwa ati genda kumbuye vraiment kumva ko hoba kajagari cyangwa ukumva nk'umuntu ati jewe vraiment ndiko nduva ko hoba kajagari cyangwa nduva ko hoba ibintu by'ingwano wowe ugahura n'uyu muntu kiza kumenya ikintu cy'ambere uwo mukoze cyangwa ikintu uwo muhanura we nka mutama wabonye ingwana
ahubwo ni umutinya cyane kuko ni umuntu atafite atarabona ingwano ingwano ntawe yifuza ingwano ni ikintu kibi cyose kiratwara mwiza na mubi ni kibi k'umuntu
umuhisinye n'icyubahiro wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Peter Nkurunziza yarigeze kuvuga ati ingwano iroroshye gutanguza ariko iragoye guheza
yego kuko umuntu ni kimwe no gusara umaze gusara donc winjiye mu busazi ubugiye kugira ngo ukire usubira kwa ntuze hariya na kwa rejante nawe nyine bagukiza bagukubita bagize iki umva ntakajamo uwifuza ingwano n'abarayibona
voilà imana duri inde n'ingwano ingwano ukoko koma shetani kabisa urumva rero papa kubera yuko muri batama ba kera gire muhuye n'abantu b'abatama ba kera ndakunda ko tuyaga utuntu twakera gato kugira abana bagicaruka cyangwa se abana bakivuka ubu ibiganiro birasigara bizogira icyo bibigisha bazogira icyo babikuyemo muta ni he tandukaniro ya gwaruka gwa kera no gwaruka gubu mu byo kuresha
ibyo sino bijamo kuko ise ni nubwenge bukeya cyane sino bijamo kuko kuko buri wese hariho umuntu umubwira ati niyo tugeze niyo
myaka
turimo ndi mode uwo wovuga iki ari uwambara kamba mbiri n'uwambara ferme ari uwambaye kamba mbiri ati ibi ni byo tugezeho uvuga gute urihorera
okay ariko hariho ndumenga n'ikirundura nakizi neza mutama burya ntubona hari utujambo tw'ikirundi twagiye turatanga
none papa ni umurundi mama ni umurundi kazi naho banjanye muri za jekamine kameme baravuga ikirundi tukacumba ariko kugira ngo tubasubize cyari kibazo ariko kameme twamenya yuko ari kirundi
okay mutama ugerageje kuraba utu hari imvugo zimwe zagize ziratakara mu kirundi burya gera yarigeze kurondera nararondeye ijambo telefone mu kirundi n'ubu nararibuze wibaza ko telefone mu kirundi bayitaga
oya wenda kubwiye yuko je ntakuriye no mu kirundi niyo iryo ni ryo kosa mfise kandi rirambabaza nakundi nzobimenya ariko nzobimenya nanjye urabona yuko ndimo ndakura ndagiye
okay sawa
telefone uko numva bayita telefone nta bindi nzi urumva tuvuge iyo umbwira ati woba warize ikirundi nkakubwira ati vocabulary y'ikirundi nayo nzi nawe uwo nkubita nta vocabulary y'ikirundi ni ukubwira nawe wogira gute nicyo rero nkubwira ati nibi mvuga ni ukuba mu bantu kandi nkaba naraduzi iwacu mu Kayanza nkicarayo nk'umwaka kugira ngo tuganire nabo kandi nta giswahili wovugira hariya nta kindi wovugira hariya atari kirundi
uyuzi indimi zingahe papa
indimi nzi ni kirundi ni giswahili nta kindi
Lingala
nayo kuko miliyo twarimo ahantu twari turi ni muri Kasai muri Kasai benshi nta Lingala bazi ariho n'umukasai waho avuga ururimuro igikasai gusa nta kindi azi uwagiye ku ishuri ni akubwira ati nzi n'agafaransa hariya nta giswahili kihaba nta Lingala vuga petete Lingala barishize ubu tumaze kuhava Lingala twari tuzi yuko rivuga abasoda gusa ntitwari tuzi yuko umusivile yovuga Lingala
sawa karagaciyemwe rero rero turasozera ikiganiro kugira tuyage twatanguye n'ikiyago tujya mu byatuzanye tuzatuherahiza mu kiyago papa reka 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 fata umwenda gushimire
hama ndabashimiye gose n'ukuri muramuko kandi ninagira icyo mumboneye kuri ibyo twakurikiranye yewe nzo kwikubita kwibuye no ku n'ukuri kuko cibure menye yuko hari amenye yuko mpari amenye n'inzira yoshura ku telefonamo
Hago cyugiye gutangana nimero ya telefone.
Twayitanze. Umubyarawe yayitanze.
Ah, oya reka ideka itange. Itange ngaka kumure mwayitanze ahandi, nimero yitanga muri Isaac TV. Muduhe nimero ya telefone kumbure abantu bazima pendo. Mapendo nde? Mapendo Sofia. Mapendo Sofia kumure bace ba mu telefone. Mapendo Sofia tori nimero za avyeyi ba telefone.
79 594 889
594
594
subiremo neza 79
79
594
889
izo nizo nimero rero
muri France
79 594
889
izo nizo nimero rero za bavyeyi ba mapendo nuko rero murakoze cyane Jenny Twiza Classic nako ndagirageza kubazanira histoire y'abavyeyi gato kugira mwumve neza yuko hari abavyeyi bakumbura abana babo kandi niko bimeze ku bavyeyi bose urumva ko bafite intuntu urumva ko mutamata arangiza avuga ati nukuri numva ko umwana wanjye gihari cyangwa basinkanduka n'amakuru yiwe tuva neza yuko nzokwihuta ku mabuye no kubitse kugira numve yuko twese twicaye turyohewe Jenny Twiza Classic. Gira subscribe, like, na share in Isaac TV. Akim Junior niyo kudufasha kuri kamera. Twari mu Kamenge. Aha ni Bujumbura, mu gisagara cha Bujumbura, I Burundi. Bye bye.
Isaac TV. Oh.